Ọ bụ na ihe ego, ọ bụ ka ịchọ mmanya ga-ego.
Nye akwa, mmafe ego akwa.
mama uwe nyuma nyuma nje mama moye ko ya o ya maxia iko unne uwe kije tbia na mbere tata mama na okwelo ichila kwa biechi na kwa biechi mama na okwelo mama na okwelo mama na okwelo ichila na achi kwa unne mama kwa ni kike na unne osha nyenye ngaka mama kwa
ndaka
abo o
Thank you.
soalnya dia mau nggak
Ayo,
Ife me anu na Ya Ibu nebe wono oge. Gini ka mmwa yoda. Ko ko ya kwakwa. Ya, aku udah lupa uangnya, nona. Mas, vi a New York, mi se pa 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 acho de mi ata ne bi ko te mo mo no de hu aka ncho biko biko ke ne bi ko te tanke tanke echi no gadio oh na mo ko kaka ma wu mara na mbu ku e me eh awolo mo oyo ku so ra pe me eh kan kai ama mo ku ko ndu o pepu go jing da wa ke no gadio Kekin aku lu sama aja, eh kejim
ini pancen enen udah okala udah kaya tu ayah jafado eh adio ayah jafado
aku gak nopal mana aku
enen
aku go
Nih,
nggak mau kopi sih kamu,
enggak.
Omad, kenapa Amanda? Amanda, kenapa mata kelingkang? Amanda,
ene,
eh, kira mata ini nyebe, aku boleh yesin soto.
Ini gue kuanya nih, dia bermuni, mungkin nabi kamu nih.
Eh, kira kira apa nih? Ini cek aku dia gini, itu piwanya ya. Eh, dia buta apa pak kini lo mama? Jadi kau sih so, lo mama kan ya? Eh, mau tanggil lo mama kini nanti hari aja. Ini kini kalian eh, jadi ke? Uba, ya uya ya. Ini, ini pergi na? Eh, acung kisah ni, ni. Mwiweyano, ama mwa mwiweyano, ene Kambia kanje na kijo, makowe kuzia like, esi awwe uko, ene Enugo, ama ndaniye mwosisa
Hey, ine, ako beyi kansi kambia Eo, jezai na abata abata Ami kwa mwoge na hapu nehihi, wesi kanjoy Chika aga abata
Eh, mwani ya mwahezi kagoli yezi
Ima nasi mwoka aparaba, nisi keje ubia Eme mwa mwe mea roda shi Oke, okay. Itu buat dulu. Kayak kalau dia mau beli ini.
Hehehe, nyono.
Hey,
you
know,
I wish you a little man.
I wish you a little man.
I wish you a little man. Ebezina ezine nne me ebezina 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 mama mo nne me ebezina Ahuka akwa nne m obi dị nne me ebezina Onye ga adịrị mma ezine m nne me ebezina Enwere m nchekwu ihe ga dị mma nne me ebezina Ebezina nne me ebezina Onye ga adịrị mma mama m Ariri para nenu aga oro gi hoti Nemo akaje mere gi nenu aga oro gi hangore Nemo ebezina Nemo ebezina Nemo ebezina Nemo ebezina ezine nne me ebezina ebezina mama mo nne me ebezina Ahuka akwa nne m obi dị nne me ebezina Onye ga adịrị mma ezine m nne me ebezina Enwere m nchekwu ihe ga dị mma nne me ebezina Ebezina nne me ebezina Onye ga adịrị mma mama m Ariri para nenu aga oro gi hoti Nemo akaje mere gi nenu aga oro gi hangore Nemo ebezina Nemo ebezina
Hey Mama dawam kan funolo Hey Chukwu kaka si ebe ma obi Ọ nọ n'ọnọdụ dị mma Hey Mama dawam Hey Obi mo Hey
Nai, ejekwa ndị gị si wee gwa m, ọ bụ na nwanne nwoke bụ Chike dekwara leta nna ọma na ndị ogbemenife na nwanyị.
Okwe ngo n'isi.
Na ọma, na leta o dekwara na o nwere nwa agbọghọ bụ onye obodo ya na ya ga-eso wee bata.
Aya na-eche n'ụmụ ọ bata.
Nai, ngwa nka mba. Igwe.
Na-akwụ ụzọ nna gịnị
onye adị gị si gị ya tupu
ịchọkọ mma aka mma apụ gị anya ịhụ nwatakịrị iwe na ọsọpụrụ mụ na gị ọ dị n'ọgbọ
ọkwa ka ngwa gị na ka agha
ịkọ ụlọ onweli ihe nwee si na-ekwu ime ọsịsọ ka si ebe apụọ nọdụ ọkụ ọ dị
nwa ojugo
gịnị mere nwa ojugo nwanyị
ọhịa nwa ya si dị gị ma ikpokọrọ ewu na ụtụtụ wee jee tụọnụ na ọgbakọ ụmụnne
Ya nwa ojugo na nwa ya ka nna ya n'obodo na-afọ kpachara nkata wee jụbu ofu dịrị n'ọnụ okpuru ji
egbuo m nwa
na-akwụgwọ na-ekwukwa m nkwa ofufe ofufe ihe nkwa ekwuwe na ọkwa mma ozi ọgwa gị ekwuchakwa m
nwa ojugo na nwa ya kpara nkata wee jesi okwu dị n'ọnụ okpuru ji
ndị na-emecha ojugo na nwa ya ihe n'obodo afọ ama n'ọmụ nwa Ese kachara pakịrị ọnụ nna adọwụ ya ibuọ onye ama na ọmụọ wee gbara si bie n'ụbụ ya nwatakịrị ya nọ emebekwa m aka
Kedụ ojugo nwa
kedụ ebe ojugo nọ ojugo ebe ka nwa anyị nwaanyị nọ mee ike nsị kịta anụ nwa a wee sị m na ị nọ n'ubi nye m wee sị ka m bịarute ojugo biko dụpụ nwa gị ọdụ
Ma gwa, ma gwa la ki bi a ke hapu gebe.
when I tag out in the near Binia, my young man, more for get near Binia, Binia, I am my young man, more for that. Let the best now for their kind.
We need a prayer. We don't sell anything. People need to die again.
I just yes, look at it. Ask her to
you. You're still waiting.
I see her now.
Don't bring me water. Bad man is dirty. People are not dying again. You understand this country. I think people will be dying. Nobody's dying again.
Yes, you.
Bring me water fast.
Okay. Like who? I've
been bring water.
Who wrote to this laptop? These children, man. That was a teacher.
Bad markets. Get my head and die again. You need a prayer. Oh my God. Oh Jesus. God may help us to do. Where is that? Huh? Oh. Let's do no more. No matches. Tio? Oh yes, sir. Come here.
Goodness.
We go pray today. Oh yeah?
Yeah.
Then I'm right there.
Okay.
No. This day, people are not dying again. We need to pray hard. Where is our gas station? We move market. I'm not selling anything.
I want to be here at this.
Hey, in Jesus' name.
Amen.
Amen.
Say amen.
Amen.
In Jesus' name.
Amen.
In the mighty name of Jesus.
Amen.
Hey.
Papa, Father.
We pray. Many people they die. Many people they die. Many people they die. This is our prayer point. Now I just get the move market in Jesus' name. Huh? Say amen. Say amen. You don't want to say amen. You don't want my Bible to. If I pray, I say amen. Someone should pray.
Okay.
You know how many that said I left for my shop? Nobody they die again. Nobody they buy it.
Fulton!
I don't want this nonsense again, no.
We will keep quiet.
Come on, buy me down, Moto. You should not buy me down, Moto. Stop on, children. Don't give me my clothes, man. Go market.
See this guy's food.
Oh.
Ah, I'm the
camera.
Ah, I'm the camera.
Please, thank you for watching that funny comedy from Grass to Grace Comedy. Follow us up in our YouTube channel, Facebook page, and Instagram.
From Grass to Grace Comedy. Follow up on Instagram, from Grass to Grace Comedy.
Thank you for watching that funny comedy. See you.
Hello, Isabelle. God be bless you. Hello, Isabelle.
Help the bad man. God be bless you. Help the poor. God be bless you. Ask the boss, God will bless you. Ask the boss, God will bless you. As you give me money, God will bless you. Ask the boss, God will bless you. Ask the boss.
I can wear my own now.
Eh? Let alone the cup.
I got it. Nobody is 29 is good.
Jesus is Lord.
Please, thank you for watching that funny comedy from Grass to Grace Comedy. Follow us up in our YouTube channel, Facebook page, and Instagram.
From Grass to Grace Comedy. Follow up on Instagram, from Grass to Grace Comedy.
Thank you for watching that funny comedy. See you.
Original shoe. One and original. Your original shoe, your original timber. Your quality shoe here, your quality shoe. Your original shoe. Original shoe.
Ah. How much were they selling?
110,000 original from Thailand.
Someone.
Ah, now quality shoe now.
How about you? Come.
Oh, wait, Daddy, come. Okay. You like this one? Right, this one.
Wait, that one will give that my brother.
That one I give to your brother. Yeah, yeah, nah.
This one?
Yeah.
Hey.
And an original. Only 10,000 naira.
10,000? Only. Fine, though.
Ah.
See, that guy don't come out, though. He don't come out, though.
The guy. Where my shoes? Where my slippers? Yeah, they try me. Now they try me.
Hey, you're not gonna let that one. Sorry, that should be fine, though. Guys, see ya, we'll share that, man. Wait, take this one, man, give me this one. Just take this one, man, take this one. understand.
Guy, which guy take this one?
Don't take that one. You don't say, oh, okay, no, no, take this one too.
No, I don't like her. You take this one.
Thank you for watching that funny comedy from Rusty Grace Comedy. Follow us up in our YouTube channel, Facebook page, and Instagram.
From Rusty Grace Comedy. Follow up on Instagram from Rusty Grace Comedy.
Thank you for watching that funny comedy. See you. Please, thank you for watching that funny comedy from Rusty Grace Comedy. Follow us up in our YouTube channel, Facebook page, and Instagram.
From Rusty Grace Comedy. Follow up on Instagram from Rusty Grace Comedy.
Thank you for watching that funny comedy. See you.
Oga Tyler, don't
see my guy. Ah, Oga Cypher. Sir.
How are you?
Oga me. I agree, sir.
Yeah, well done. How old?
One man. Fine, sir.
Yeah.
Sir, I don't be offended though. When I heard, I thought it was all this village gold that I'm roaming about. I don't know that it's my elbow monetized customer. Hey!
Okay, no problem. I come for measuring.
You came for measuring?
Yeah.
No, you get a good one. I feel free to be a robber, eh? Wait.
Ciao! Here is God!
Money man! Money himself!
Hey! I hear me, say me, bad me.
What type of rubbish is this? Why are you messing around in my shop? Hey, for home training. You want to? Oh, they sent you to take away my. This is my Apple customer.
Yeah, Ogana, what for you? I don't understand you again. Which one is your own?
You be careful with me. Control that your butos. I'll help you control it. Start off.
Ogana, what for you? I beg you.
Let me use this one. Hey, see now, thank God.
Vamos,
Não, 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 não
papa.
Hello, papa. Bia, bia, bia.
Thank you.
I am my own God, 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 Ọ̀gọ̀ mi iwe ya dịkwa n'ọkụ n'ebe nọ, aka dịkwa n'ọgwụ ọzọ. Ọ̀gọ̀ mi iwe ya dịkwa n'ọkụ n'ebe nọ, aka dịkwa n'ọgwụ ọzọ. Ọ̀gọ̀ mi iwe ya dịkwa n'ọkụ n'ebe nọ, aka dịkwa n'ọgwụ ọzọ. Ọ̀gọ̀ mi iwe ya dịkwa n'ọkụ n'ebe nọ, aka dịkwa n'ọgwụ ọzọ. Ọ̀gọ̀ mi iwe ya dịkwa n'ọkụ n'ebe nọ, aka dịkwa n'ọgwụ ọzọ. Ọ̀gọ̀ mi iwe ya dịkwa n'ọkụ n'ebe nọ, aka dịkwa n'ọgwụ ọzọ. Ọ̀gọ̀